turi ku munsi wa kabiri gerekezo ya 2021 nyakanga mwaka 2021 mu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi avuga kumbonesha kure yanyu BTV duhera ku ngingo nkurunkuru ziyagize ngo abapolisi b'u Burundi bakora neza cyane naha tanyambo ibura gahonzi ibyo byashikirijwe na Gervais Ndirakobuca n'umushikiranganji mu byajejwe harimo abapolisi abahora badandariza ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura baridogera abarongoye isagara cha Bujumbura aho ni inyuma yaho babwiriwe yuko bategerezwa kuva muri ico kibanza amasezerano yabo atarahera amakori yaratangiye gutozwa kuva kuri no wa mbere ama ihadabu nako murantunga yaratangiye gutozwa kuva kuri no wa mbere ku bantu bose batabomoye amazu yabo yubatse bidakurikije amategeko icyo gikorwa kikaba cahereye muri commune ntahangwa nkuko muza kubyumva rabe nene twabiteguye mukanye sase nido nido byaya makuru cyo kumwe na yandi twafite Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri uno munsi wa kabiri nari mpeje kubibabwira mu ntangamarara igipolisi cy'u Burundi ngo gikora neza cyane naho bishika rimwe rimwe ugasanga bakoze ibidakurikije amategeko ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro ya hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca igihe yari yatumiwe mu nama nshingamateka kugira ngo yishure ku bibazo bitandukanye vyabo bitorewe n'abanyagihugu ni nkuru ya Désiré Sindihebura yiriwe hariya mu kigobe
ikibazo kijanye n'abapolisi bitwara nabe bagakora ibitajanye n'ivyo bategerezwa ni kimwe mu bibazo byabajije umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi hamwe n'umutekano ico ni kimwe mu bibazo byabajijwe n'umushinga amateka Manirakiza Emile umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca aremeza ko igipolisi cy'u Burundi gikora neza ariko ko hatabuze ababakorera nabi
basogokuru bayamaze bati umujyambwa bumwe mugabo ntatukisha umujyango kuko nimbe igipolisi no munsi kitakiri police de proximité kiri kijya mwavuze byogorana cyane wasanga ari kawo mu gihugu usanga ari kawo mu gihugu igipolisi ndabivuga ndavyemanga hariho bamwe kandi bake bakora ivyo batatumwe mugabo benshi muri bo bakora ivyo batumwe kuko muravye iki gihugu cacu iyo twavuye ivyo twaciyemwo ariko tukaba twarashoboye gushiraho igipolisi kimwe nimigwi ingano uko twaje tu iyo twaje tuva twese uno munsi kikaba kigihagarariye amahoro n'umutekano niteka kuri iki gihugu cacu
uwo mushikiranganji yaciye asaba abo bashinga amateka hamwe n'abanyagihugu muri rusangi kudoma ku rutoki umupolisi yitwara nabi kugira bamufute muri ugo rwego
amenyesha yuko igipolisi cacu aho cagiye kiraca hose cyahasize izina rikomeye cyane nukuri mbere igipolisi cyacu no munsi jewe ndagishingira intaye ko ni igipolisi gikora ibikora inka kandi namwebwe murabizi ariko nongere sabe mututungira urutoki kuri uwo muntu ariko aduteza urubwa ku bijyanye n'akazi k'igipolisi
ivyo bikaba vyavugiwe aho mu nama nshingamateka mu kigobe igihe bariko bariga integuro y'itegeko risubiramwo uko igipolisi gikora mu Burundi ni mu gihe itegeko ryahora ribagenga ari ryo mu mwaka wa 2017
toye ijana
guca ihadabu abantu batabomoye amazu yubatswe bidaciye mu mategeko byaratanguye hariya muri commune Ntahangwa bikaba byatangujwe n'usanzwe arongoye ico gisata cigisagara ca ico gice cigisagara ca Bujumbura bamwe rero mu batangijwe iyo hadabu bakavuga yuko abo baguriye batari bazi yuko bataronse umuzibukiro ni inkuru dusotubaza Peniera Kaze Mwamba
inyuma y'ibiringo byatanzwe kubijanye no kubomora inyubako zose zubatswe binyuranye n'ico amategeko avuga byarangiye kuwa mbere Nyakanga nk'uko byamenyeshejwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu nama yagirishije abajejwe intwaro hano mu gisagara wa kabiri igenekerezo rya 14 Nyakanga yatangaje ko kuva ubwo bagiye gutangisha ihadabu riva ku mafaranga 1,000,000 kuduka kuri uwo wese yase kubomora ku mugoroba w'ejo hahise ku igenekerezo rya 20 Nyakanga 2021 musitanteri wa commune Ntahangwa ari kumwe n'abamwunganiye hamwe n'abajejwe umutekano yaratanguye gushira mu ngiro ico gikorwa co gutangisha ihadabu abatumviye
muzori 1,000,000 hanyuma muzokimuraba ingene musambu muzoyariha kuri konte iri mu gisaga kuri bankobu canke interbank
Kasirde Ndayirorere umwe mu batangishijwe iryo hadabu we ntahakana ko bubatse ahadaciye mu mategeko ariko avuga ko bo baguriye abashobora kuba bararonse imizibukihiro
twe twaraguze twaguze n'abaguze n'abari bahafise ubwa mbere kandi bakavuga yuko bari imizibukihiro twe twaraguze twe twariguze
Mustaneri wa commune Ntahangwa kukijanye n'iryo hadabu no kubomora agira ati
abatari bomorerako ikiringo gisa nk'icyarangiye byiza nuko bobikora naho bazobikora bategeza kuzocibwa ayo mana
hagataho uzorindira ko igisagara ca Bujumbura kimubomorera azotangishwa ihadabu yongere arihe n'amafaranga yakoreshejwe mu kumubomorera
abahora badandariza ibikoresho by'ishure ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura bariko barubahiriza ingingo yafashwe n'abarongoye igisagara ca Bujumbura yo kudasubira gukorera aho hantu mugabo bakidoga bakidogera igisagara ca Bujumbura nyene yuko kitakurikije amasezerano bari bafitaniye ayo nayo akaba yabemerera yuko bukoreye muri ico kibanza gushika uku kwezi kwa Nyakanga guheze Arlette Mugisha
mugihe meri ya Bujumbura iherutse guso ora ingingo yo guhagarika abadandaza b'ibikoresho by'ishure badandariza hamande yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura twasanze iyo ngingo iriko irashigwa mu ngiro ariko naho biruko bamwe mu badandaza twaganiriye batumenyesheje ko iyo ngingo itabanezereye kuko meri itubahirije amasezerano bari bagiraniye hamande yivyo iyo ngingo ngo yafashwe gikubikubi yatumye bagira n'uruhombo kuko bari baranguye ibidandazwa byinshi baziko amasezerano yabo azohera babidandaje ndetse ngo byanatumye banatakaza ubwizigirwa ku baguzi babo kuko hari abagura imyambaro y'ishure y'abana bakayibaha bakagirana amasezerano ko itabakwiye bazoyigarukana ariko ubu ngo bikazogora kugira babaronke mumenya ko ku masezerano bagiraniye na Meri buhagaritse kudandaza ku igenekerezo rya 30 uku kwezi nkuko byahora biba mu yindi myaka
ngo gukingira ibidukigije ni gikorwa c'abarundi bose atanumwe avuyemo ivyo bishikirizwa na Nkunzimana Jeanne Francine uyo mukenyezi akabarongoye gisata kijejwe ibidukigije mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo ibidukigije akaba yivuze ku munsi wa gatandatu igihe bariko barasukura uruzi muha tumutega biki
abantu benshi baribaza bati gushikanganya ibidukikije niko kokora kugira ibidukikije kiriza kumenya ko uwo ari we wese afise uruhara kandi turanze ingene imicafu ikwirirana na cyane cyane uko abantu bagirirana dufatiye ahanini ku bisagara kiriza gufata intumbero irashe kugira ngo dushobore kuraba ingene iyo micafu ikwirirana ku munsi ku munsi dushobora kuyitunganya aha rero turashima cyane aya mashyirahamwe amaze gufata iya mbere akabona ko ibidukikije bigaraba nico gituma dushima ko ibyo byahora ari micafu ashobora kubikura ko ibindi bintu bizotubwira akamaro tubasaba rero ko hirya no hino wese ahaherereye yogira icyo aterereye haba muri meri ya Bujumbura ababijejwe bagafata iya mbere abene bagakurikira ayo mashyirahamwe agakurikira kugira ngo by'ukuri iki kibazo uwo ari we wese yumve ko kimuraba kuko iyo habaye kutagira isuku hirya no hino kubita mu mazi y'amazi atembera mu gace k'ikiyaga cya Tanganyika bituma haba ingaruka mbi mabya bifungurwa dukurayo y'amazi zandagara duturetse ngo tubironke neza kandi rero mu gihe ayo mazi nawe nyine atosekaye bituma bwa buryo bwo kuyahingura bwongerekana nitwe tuzahava tugaruka tugasanga turishe bwa buryo bwo guhingura ya mazi kuko ni ya mazi ituma iyi micafu rero ahanini basuka mu nzuzi itaruhukira mu kiyaga Tanganyika tubwirizwa kuraba ingene tukingira izi nzuzi cyane cyane zisuka mu kiyaga cya Tanganyika.
Uno munsi ndabashimire mwese mwayakurikiranye nonge nashimire bagenzi banje bamfashije kuyarondera no kuyatosora gushikaho ndayabashikiriza ntibagiye gushimira Karen Jessica Ingabire yarayahagarikiye Remo Prosper niyo nkuru nayabashikirije ndabifurize kugira ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu naho utaha murakoze.